asimdie enka okra nyame ba wo hweme me din di azika ponsa me da asafo a yefre ne unity of Christ ministry awurade de enhyehyeye bi ama me a afi biala onam so eye adwuma na de ntina ya afi biala no awurade ade ne ma efri adom kwadom for the assembly ma me free Exodus chapter 3 verses 9 no wo se na awurade nyankopɔ free Moses no wo free Isaac me Isaac ya no wo kam wasem wo se na ɔka kyerɛ me se ma tip me man Israel wo ye nyankopɔ man wo se wa ti sufre a mo sufre no enam mo atamfo hyeso a mo hye mo so ene ha mo ha mo nti wa frɛ me no asoma me se ɔbɛfa me so ama wanya home ama okra ti saa program yi a ye ene August this year a afi we se e ba so e ye bosome enwoche no e de toso dumie no that is on the 12th August on the 12th August near we September 1st nso enam se ahonhom bi anya ho kwan ti okra no nti nyame de ho ahode watu program bi se let my people go mame maiko so ka Exodus chapter 5 verses 1 coming now e dan awurade nyankopɔ suma Isaac kɔka kyerɛ Pharaoh sɛ ɔma me mankɔ ɛnkɔ hyɛ fam nyame ba ɛsɛ ɔnya homegyeɛ ma akra awurade asoma me sɛ ma me mankɔ ɛti Yesu Kristo so suma me no wokɔ Mark chapter 11 na wɔ se kwamanaman mu kɔsane me ma a Satan akyekyerɛ mu ne sɛ tumi bi bisaa sɛ anaa wo bi bisaa sɛ mosane no ayɛ dɛn a wonka nkyerɛ sɛ ne ho hia ma awurade nyame ba wo ho hia ma Yesu ɛno nti na ɔde ho tumi ne ho adom ama me sɛ afi biala ye yen once a year baba so de na at ukrom oba so de na at classroom oba so de unu obi didi oba so de na na unu obi da oba so de nu obi ji unsem sika we discuss ona wonti me nkwa wanim se de ohwe brodo ma dia no di na ba na de osum ni wo se na nyam wa na asum wa na ohwe brodo ma dia na nan makɔ fa fie nkonwa abosuma besi wo wonti nkonwa da no wo hu ne saa no wonti ade no wo ti nipa mu etu wo abetena mu wo te wo kra nanso da e button sosu no bi ni wudidi wo button sosu no bi ni wada wo nka kasafro na de kutaru obi aji da bi enya kasafro ka o mo kasa eti no mu no bra na mse awurade be fa me so abo ayi hira me kire kire wona ni wada wona ni wudidi ye be hu ni nyina ani wona je onsem sika ni be wie no no fa ho dia yo sa wo hwe me ana o tie me a fa numbers ne gu screen ni bi ase busa ba bi e wo ye kire kwa ye be kire na wo ba program no eye August on the 12th bosumin enwoche no e de etosu dumie no ni awie bosumin na etosu nkono de edikai deliver your breakthrough the free work on wo so besene wo so benya ye fra wo ba wo so so benyinsen awurade ntina nim kirawo ne sa wo ba obema home ama okra nyame nhirawo Jesus Christ of Nazareth baba amen.